Mosadi wangu. Mosadi wangu urana na yo.
Baby, mama, you don't yell at me. Baby.